Follow my show, Benwingaleli, Gamalam Gimuta, to Pungula Mokore Instagram, and Galunglandel, it's at Stroud underscore Pungula. Umpaga to us a Scotin, Sagamakwas and Gandla. Often acting is Isalukazi, guest I sang Ngabazukulu, Sabata to Nabokufika, Ukuba, Balale, Gela Paragin, Naboko, Manjege, Bakulele, Bobo Shabisli, Sababila, Bangabokfia, and Magalog Nubes, Nanes Nimyaga, a Paga to Guga 12 and 15. Pepandabila, and Albio Guti, Little Guti Gay Sulu, Zalanga Matutagaza, Isalukazi, and a Salina song. Umsebenzi kanti imbeka ihlongozo ukuthi lolu daba luvele emva kokuthi-ke inyama dodakazi Isalukazi ife ekhaya yaqaphela ukuthi kukhona okungahambi kahle endodakazini yayo eneminyaka engu-14 ubudala. Kuthiwa ke Thoma-ke ikhuluma unina khulu wazo wabhongola-ke ibuza ukuthi kungani ifuna ukwazi ngempilo yengane ngoba kufanele izwe ngayo uma kukhona okungahambi kahle ngengane. Umthombo osondelene-ke nalolu daba ubike kwabeyilanga ukuthi-ke kusiza ukungenelela komakhelwane ukuze kugcine kuvele okuningi. Uthe kuthoma ke beza umsindo sondela kanti-ke kuthoma ke belandela izingane zaqala ukukhuluma babekudaba ke station samaphoyisa abatshela ukuthi-ke kumele ke baxhumane nosohlala kahle. Emva kwalokho kwathathwa ke izingane zahanjiswa sibhedlela lapho-ke ezisagcinwe khona. Kanti ingane neminyaka engu-12 ubudala inezinyanga ezine ikhulelwe, ineminyaka engu-14 yona inezinyanga eziyisikhombisa ezithwele. Uthi izingane zitshele amalungu omndeni nomakhelwane ukuthi unenakhulu wazo ubezinika amaqhinga okuthi kufanele zenze kanjani uma zifika kubasolwa babaushiwe. Ubeke wathi lezi zingane-ke bezihanjiswa-ke njalo engolwesihlanu zibuyiswe ngamasonto kanti bezibuya-ke nemali engadalulanga. Kodwa siveze ukuthi unenakhulu wazo ubethike laphana ku-R200 ingane ngayinye okuyimali kayithatha kayo ophuza ngayo kutshwala. Lo mthombo uthi-ke bamdinga endaweni ngoba kalungile kanti babonga ukuthi amaphoyisa asukumele-ke phezulu ukuqinisekisa ukuthi abasolwa abakhulelisa izingane bayaboshwa ngoba-ke bebezobaleka-ke babuyela kwela kubo. Okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uMnumzane Mhlabunzima Memela uthi ungqongqoshe uNhlanhla Khoza useyalele kusonhlala kahle ukuba ke balilandele ngokuchophelela lolu daba ukuze uqinisekise ukuthi-ke siyaboshwa-ke lesi saguga. Okhulumela amaphoyisa uRobert Nechundo uqinisekisile ukuboshwa kwalaba besilisa ababili ngamacala okunukubeza ngokocansi izisulu-ke ziphakathi kweminyaka u-12 no-15. Mina ngana kwethu sifisa ukwazi ukuthi lithini uvu lwakho mayelana-ke nalo lolu daba kwi-comment section.